Aloha, kamailehua. Hali hali dale hua olura iye 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 helele ipua ike kai hulale adale hua ikapoada iye 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 Pala kaua ike kai Ke ho I ho e alo hapai Ie 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 E bele lue ko uladi Ka waile hua alaka o dua E belle lue uladi Kamaile hua alaka o dua Ie 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 Hali hali dale hua olura Ie 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 Helele ipua ike kai Hulale a dale hua ikapoada Ie 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 Pala kaua ike kai Ke ho I ho e alo hapai Ie 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 E bele lue ko uladi Ka waile hua alaka o dua E bele lue ko uladi Ka waile hua alaka o dua Ka waile hua alaka o dua Ka waile hua alaka o dua Kamailehua aloha.